ɛne yɛ ne ti maamufoɔ market yɛ nyinaa kɔ one market na yɛ nti yɛ deɛ so ne yɛ nkɔtɔ nneɛma aboɔden na ɛbɛyɛ den alevi ɛne srɛ mattress wo kɔtɔ a baabi aduru woyɛ den atɔ ama wo baako school
mepɛ sɛ mete asɛm bi ase fakyɛ me sɛ mɛtwɛ wa no mepɛ sɛ mete asɛm bi ase nneɛma mmienu no wabɔ soɔ deɛ ɛdi kan ne sɛ gyinasie no wɔ mu siiɛ a wɔn no bɛto dwa sɛ ɛwɔ sɛ motumi te ahyɛntuaboɔ so ɔhaw nkyekyɛmu du no ɛne ɛyɛ nneɛma boɔ a ɛkɔ soro mepɛ sɛ mehu sɛ ɛmu deɛ he ntitiriw na mogyina so nti a mɔka sɛ ɛnei no ɛni ho kwan sɛ private transport owner anaasɛ private transport operator biara no ɔte ɛyɛ ne boɔ ne so
nneɛma boɔ ɛkɔ soro a wokae sɛ meka sɛ yɛte ahyɛntuaboɔ so 13.3
5% yes.
Ghana for so anti woman near maso. What you say? Woman tis on the sand near mano. Eh, yeah, it is almost good enough petrol, quaso say. Any decent quaso say. Yes, I'm fante as into your boss, everything I say and Tiasiano. We're going to be a boa cosoro. And yes, yet, 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 yes, you know, I got torn near ma. You got torn near my boy, Eddie, and the car tie, I say. Breakthrough cry, this is a saying. What do you say? Insurance are costly by far. Insurance are costly far, far, far. Can you tax in here? Then keep here 400. Say, is there number 600 in here? What do you say? DVL for charges in here, the Acosoro. Income tax in here, the year through almost and the Abba.
Ezese no makatre makatre eye ekuo mukuo ma se enya de wo so muti etimi de eye sa
10% lo lefe me no ka sei e bia me ni mo bo so o mate so obi a nte lo lefe so me yente so
monte so yente
lo lefe so gani su change their attitude eye yen kwa na ye gana fo me sre driver fo na ye fo obi a betena o ka ma ne ne nko hwe na o be ma o problem wa etia mra se wo ye pa yi passenger o ko tena ka mu o be molest driver is against the law e wo road traffic e inu act ni mu road traffic regulation ni mu into obi abeye ebeye yi a kire wa ka kire na yi ni pa ni se wo ni gptu